Ndakubwire ngo ubuzima bwacu bugizwe n'urubuga rw'intambara. Ubuzima bwacu twamaturuko turagira ibitugwanya. Ubuzima bwacu twamadufisi iriko biratugwanya. Ubuzima bwawe urafise uko kuntu wibona, urafise ibyo uri kuracamo, ibyo uhura na byone, sivyo? Ariko kandi ndagomba kukubwira no musumuri kino gitondo, iyo ubayeho wibagiye kuri mu isezerano, utangura kwirabira ufatiye ku mafaranga ufise kuri konti, utangura kwiraba ufatiye ku kungene abantu bagufata, utangura kwiraba wirabira mu maso y'agasuzuguro wiha. Ntusubira kopera, ntusubira gutambukira mu rugezo rwa victoire yawe y'impwemu, kubera ibyo uri kurabona biguha amakuru mabi. Ariko mwibuke ko twasomye ngo ntitugendeshwa n'ibyo tubona, ntitwubakira ubuzima bwacu ku byo tubona. Yesu ashimwe cyane. Iyo babitahuye niho ishengero rya Kristo ricika, abantu barondera mu nyonga y'Imana, abantu biyegereza Imana, abantu barondera icyimviro cy'Imana. Kuko Dawidi ikintu cyari kiri diferent mu buzima bwiwe nuko yarafitanye ubusabane n'Imana, ku buryo naho yagiye arimpoviste, kuburyo naho yagiye atazi ibyo agiye kubona ibyo ari byo, ntibyamusabye umwanya muremure kugira ngo ashofe moteur yiwe hamahangane na Goliyati. Ariko icyo yari asanganywe, kuko yari asanzwe ari alinye munsi y'ukuboko kw'Imana, muri uwo mwanya nyene yamenye icyo akwiye gukora, kandi yasuzuguye umwansi abandi bamaze iminsi 40 bamedita ko. Ariko icyamushoboje kumusuzugura si uko yari umumagicien, ariko nuko dans sa vie quotidienne yari afitaniye relation n'Imana. Ntidushobora kuimproviza, ntidushobora kwaka ubunyene ngo turatse kubera ikibazo caje, nama ndabivuga. Ntidushobora gusenga gusa kubera ingorane yaje. Reka dusenge ingorane yaje, ariko twari dusanzwe dusenga, twari dusanzwe turi connecte, kuko iyo Mana niyitubwira n'ingene dusenga. Kuko gusenga isanzwe ari bwo buzima bwacu, si ikintu dukoporoye, si ikintu dutoye nka technique cyangwa nka magie. Ariko iyo relation isanzwe ihari, dusanzwe turi yalinye. Yesu ashimwe cyane.